So, ni mimi niko jikoni leo, and I thought I show you design yangu ya kupika mayai. Kindly go try it. Ni tamu sana.